Fotani mawethu igama lam thingu Lukhanyo Kwenene indaba zanamhlanje ndisifuna ndise e-live eBrown Park eJohannesburg inqokula namhlanje lithi yonke into ime ngendlela nanjengoko kuza kubekwa ngosesikweni kumkani uNdamase Mangaliso Ndamase njengokumkani yamampondo asentshona kwikomkhulu lasenyandeni ngaselibode kwiphondo laseMpuma Koloni. Ukumkani uza kubekwa kwesi sihlalo ngosesikweni emva kokulawula iminyaka engaphaya kwelishumi nayo imifanekiso.